Nongeye kubaramutsa kandi bene data. Ikiganiro cyacu inkoni y'icyuma kirabandanya. Inkoni y'icyuma. Inkoni y'icyuma ubwami bw'Abaroma. Kirabandanya. Bon, twarabonye ko Constantino amaze gukizwa, amaze kuvuka ubwa kabiri, amaze kwiyegurira Kristo, amaze kugumbira wa mwana, amaze kugumbira inyenyeri yo mu ruturuturu, umuco wayo ukamwakira, w'izuba yahora asenga ukazima. Icyakurikiye kwabaye ugushiraho ubuyobozi cyangwa uburongozi bw'idini bufashe, bushitse, bufise aho bubarizwa, bufise ububasha. Atanga amafaranga yiwe ayaha papa wa mbere, aho nasomye ngo yitwa Silvestre, kubaka iriya ngoro ya Petero Mutagatifu i Roma, kugira ngo abakristu b'icyo gihe basokoroke, bagire aho bateranira, bagire aho bahurira, bagire izina, babe ubwoko, babe congregation, babe organisation ifatika. Nivyo vyakurikiye. Nagira nongere ndabibutse kandi ko ngo ibibera mu isi ari gitutu c'ibibera mu ijuru. Igice cya cindwi, umumarayika agira gatandatu amaze kuvuza inzamba, amaze mu gice cya gatandatu, wa mwagazi w'intama amaze kumena ikimenyetso cya gatandatu, ikimenyetso cy'igihe ari uko gukizwa k'uyu Muroma, tubona ngo mu ijuru haba protokoli, kuvuga hari ibyabaye mu ijuru. Yohana yabanje kubyerekwa kwanza mu buryo bw'impemu no muri langage code yo mu ijuru, abona hatanguye rusansuma. Hatanguye rusansuma. Iyi rusansuma ni babandi dusanga mu gice cya gatanu, za mpemu z'abishwe bazira gushinga intahe et tout console. Noneho hatanguye rusansuma, hatanguye kwanza kubidentifia no kubadoma kw'ikimenyetso. Ni ku ijambo rivuga ngo ntimugire icyo mukora. Hari abamarayika bari bagira bakore ibintu mu isi bitari byiza. Ntimugire icyo mukora, abantu banje bataradoma ku kimenyetso. Umva ariko aravyumva mu ijuru, muri langage yo mu ijuru. Noneho yumva ngo igitigiri icyo badomwe ku icyo kimenyetso ni 144. Noneho aca bibona muri realite yacu, abibona mu buryo bwiwe, ahita abona abo 144 abaribo baramasinzi n'amasinzi y'abacunguwe, amahanga menshi cyane, amoko menshi cyane, indimi nyinshi cyane, badaharurika ngo ntibagira igitigiri, ntawe ari gushobora kubaharura. Aho yaciye ababona. Bon, muri iyi langage code nyine yo mu ijuru twongera kubona aba 144 mu gice cya 14, mu gice cya 14, kuva ku murongo wa mbere gushika ku wa gatanu. Bon, hano mu gice cya 14 hatwereka akandi kantu, hatwereka akandi kantu kadutegurira ibyo tugira tubone muri uyu mwanya. Navuze ngo ibibera mu isi ni igitutu cy'ibibera mu ijuru, kandi navuze ngo hari mpemu z'abantu bari barishwe, ba Petero, ba Sitefano n'abandi, reka tuvuge gutyo, ba Pawulo baguye mu mabohero, ba Yohana et tout console, abaciye mu mibabaro idasanzwe. So aba anye mu gice cya 14 hari ikintu cyabavuzwe ko ngomba kubanza kuvuga mbere yuko dutangura kuraba ishengero muri iyi nganji y'imyaka igihumbi mu gihe cya Roma yera cyangwa se Roma ntagatifu. Hano haravuga ngo ni mu gice cya 14 cy'ibyahishuriwe Yohana reka nsome umurongo wa kane gusa haravuga ngo abo nibo bari kwavuga babandi 144 ngo abo nibo batandujwe n'icyitwa umugore kuko babaye nk'inkumi abo nibo bakurikira wa mwagazi bakurikira wa mwagazi ahaje hose abo bacunguwe mu bantu kugira ngo babe umushuzo ku mana no kuri wa mwagazi kandi mu kanwa kabo ni habonetse mu kinyoma nta gasembwa bagira abo nibo batandujwe n'icyitwa umugore nagira nsubiremo kandi umugore ni shengero umugore ni shengero mu bitabo vya profesi nkibi muri Danieli hehe bavuze igikoko n'ubwami bavuze umugore ni shengero bavuze maraya ni shengero ritagendera ku murongo no kuvuga ritagendera ku murongo w'umugabo waryo w'umukwe ari we Kristo rivanga ridafasha umurongo umwe so hano rero bavuze ngo nabatigeze banduzwa n'icyitwa umugore duca tubona exactement kategoria no kuvuga babayeho mu gihe cya mbere mu gihe iri shengero ritari bwashingwe iri shengero ryatanguranye no gukizwa kwa Constantino na babayeho muri kiriya gihe nabishwe n'ubutegetsi bwabanjirije Constantino nabapfuye muri kagahamo kabaye kuva Kristo apfuye akazuka agasubira mu ijuru bon tubona ngo impemo zabo zari munsi y'igicaniro zisaba ngo uzogeza ryari kuduhorera amaraso yacu rero hano yirusansuma nayo ndukuvuga yabashize imbere ndese baragororerwa bambikwa amakanzu yera mu yandi majambo binjira mu byubahiro byabo uyu munsi dufise bibiliya igizwe n'ibice bibiri isezerano rya kera n'isezerano rishasha nagira ndabibutse ko mu gihe cy'intumwa cyangwa ishengero rya mbere reka tuvuge kugera no kuri Constantino mu kinjana cya kane basi reka tugezaho ishengero muri makeri gira breakthrough biciye kuri Constantino mu gukizwa kwiwe iki gitabo twita isezerano rishasha nticabaho intumwa n'abakristo ba mbere mu kubwiriza bakoresha ibitabo imizingo y'ibitabo ibitabo byo mu isezerano rya kera isezerano rishasha bari bo nyene nibo bari ijambo rizima they were the living God, the words ils étaient la parole vivante nibo bari ijambo nibo bari isezerano rishasha bakoresha ibitabo byo mu isezerano rya kera aya majambo dusoma mu isezerano rishasha harimo n'iki gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ni record cyangwa se amakete bagiye bandikiranira ivyo bagiye bavuga mu kubwiriza nk'uko uyu munsi turi recording n'amakamera dufata amajwi audio nabo barandika bikabikwa rero mu nyuma ishengero rimaze kugira organization rimaze kugira aho rihagarara aba bantu ntibagiye akagirira ibibera mu isi ni gitutu cy'ibibera mu ijuru bambiswe amakanzu yera kuvuga baragororewe mu isi naho ivyabo vyongera guhabwa agaciro ndasubiramo mu isi naho ivyabo bihabwa agaciro amazina yabo ntiyibagirana mu isi kuko yanditswe muri kino gitabo cera n'ibikorwa vyabo ivyo bakoze ivyo bavuze uyu munsi bibiliya yera igizwe nibitabo bakoresha mu kubwiriza hamwe n'amajambo ugabo bavuze ivyo bavuze ivyo babwiranye amakete bandikiranye ivyo beretswe nivyo vyanditse mu isezerano rishasha no kuvuga ngo bambiswe amakanzu yera bahawe icubahiro bashizwe hejuru baragororewe kandi mu misi iheze maze misi bivuga twarabonye ko ya icyo basaba ko ari uguhogwa ko maraso ya amaraso yaba inzira karengane amaraso y'abantu atacyo batwaye atawe bariko barica harya ya arahuma hari umunsi nigeze kubivuga rero igihe cyari kiriko kiragera ngo amaraso ahume so rero habaye gushyirwa ku kimenyetso no kuvuga ku kurobanura rero muri uku kurobanura iyi ni sembole ya isezerano rishasha igitabo cy'isezerano rishasha ni sembole ni cibutso cy'uko kurobanura ni cibutso cy'uko kwambikwa amakanzu yera kuko uyu munsi turasoma ivyo Pawulo yigishije ivyo Pawulo yigishije mu gihe atari populaire ku isi ariko uyu munsi amajambo yavuze afasha amamiliyaridi n'amamiliyaridi y'abantu ku isi amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu ku isi bashingiye ukwizera kwabo kuri Pawulo ariko mu gihe ciwe ntacyo yararicho we yaraza agaciro kiwe yaravuga ngo batwita bakene nyamara dutungishije benshi batwita abanyantege nke kandi turi abanyankomezi ibintu nk'ibyo we yari yiyizi kuko yari muri mwene yari yiyizi ariko mu gihe ciwe yari umuntu bafata uko bashatse bambika iminyororo atacaha yakoze ntihagire inkurikizi nta Human Rights Watch yahaguruka ngo ivuge yari umuntu batera mu ibohero nta muntu yishe yavuze arizera afise uwo yizera afise uko yizera gusa ivyo bigatuma swat bamubeshera bagereka ku kinyoma kugira ngo baronke icyaba mwangiriza kiremere bamufunge maze bikaba kakabakamizwe n'ingoma ariko igihe kiragera amajambo yavuze amakete yanditse ari no muri ibyobohero aba ugwibutso yandikwa muri iki gitabo kugira ngo n'uyu munsi tuzohore tuyasoma ngayo amakanzu yera bambitswe nico nashaka gutangurirako rero muri yo langage code yo mwijuru kimwe nico bon rero hari kindi ngira mvuge peut-être kiri controversial ariko ya ariko ndakivuga turabona ngo tutaradoma kurwaga ikimenyetso ku ruhanga abantu bacu ntugire icyo ukora bon turabona rero ishengero katolika nduvuga niho ryatanguye katolika catholicisme eklesia kukumakuma kwegeranya kuvuga naravuze no kurondana kumenyana noneho baje hamwe babe organisation nini ya bamenyekane kuko ya bari bagiye gukora igikorwa cyari kigiye gukogwa nuko cyo kushira hejuru izina Mesia izina Kristo bon icyo giravuye niki raba ngo gutoma ikimenyetso ku ruhanga par coincidence reka ndavuge ngo par coincidence cyane ya ibintu bihuriranye umubatizo wo kusuka amazi ku ruhanga niho watanguriye watanguranye n'ishengero katolika umva ibibera mu isi ni gitutu cibera mu ijuru ndongeye kubisubiramo kandi bo niho hatanguye umubatizo wo gusuka amazi ku ruhanga ibyo byose tuzobigaruka ko tuzobibona ariko naho byatanguye gusuka amazi ku ruhanga kudoma ikimenyetso ku ruhanga kudoma ikimenyetso ku ruhanga hama ngo igitigiri cy'abatoranijwe ngo cy'abadomwe ku kimenyetso ngo byari 1242 langage code yo mu ijuru kuko mu isi muri reality yo mu isi yaciye ababona ari ibihumbi n'ibihumbagiza abantu badaharurika amasinzi y'abacunguwe rero nicyo nifuje guhera ko uyu munsi dutanguye kuraba ishengero muri ubugami bw'icyuma bon ishengero muri ubugami bw'icyuma reka nongere subiremo muri ibi bitabo byahishuriwe cyangwa se bya bavugishijwe n'Imana bavuze umugore ni ishengero bavuze igikoko n'ubwami Bon, reka nongere ko basinga ubwo mwisi, ubwami bw'isi, abategetsi bo mwisi. So, ishengero. Ishengero. Umugore. Ishengero, umugore. Reka dutangurire ku byahishuriwe Yohana, igice cya 12. Ibyahishuriwe Yohana, igice cya 12, tubona iby'umugore. Iby'umugore ngo yarakuriwe, ashaka kuvyara. Ngo yashitezwa kuvyara umwana w'umuhungu, yozotegekesheje amahanga ingoni y'icumu. Igisato gihagaze imbere yiwe, kirindiriye ko uwo mwana avuka ngo kimurotse. Tubona ko avutse ijuru ryacu rimuhungisha. He was snatched back up to God and to his throne. Imana yarahungishije uwo mwana w'umuhungu yatezwa gutegekesha amahanga inkoni y'icyo. So maze kandi iminsi ndababwira ko Satani atigeze yirukanwa mu ijuru gushika igihe Kristo yafiriye akazuka. Satani yari idegembya mu isi no mu ijuru. Amanama yo mu ijuru yayajamwo ukuri kwayo. Rero uriya mwana w'umuhungu amaze guhungishwa, kuvuga amaze guhungishwa agakugwa mu isi akajanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Tubona ibyaciye bikurikira mu ijuru. Ngo mu ijuru haduka intambara ku murongo ugira indwi. Mu ijuru haduka intambara. Iyo ntambara yadutse ya icyayikurikiye no gutsindwa kwa Chakiyoka, no gutsindwa kwa Satani. Muyandi majambo, aha, ikibanza ciwe mu ijuru caciye kibura. Ubundi yari idegembya mu ijuru, mu isi ni kuzimu. Ikuzimu hoho niho yakorera. Sinumva. Ikuzimu nivyo byari biro vyiwe. Ariko yari idegembya ikuzimu ku isi no mu ijuru. Mu ijuru yaja ukuri kwamye, mu ijuru yaja mu manama ukuri kwamye, ni murabe kuri Yobu. Na Kristo ubwiwe igihe yatuma azantuma 70, ya biri mu bintu ubona ko yifuza kubona igihe baje bamubwira ko basenda abadayimoni bahunga mu izina ryiwe. Yaravuze ngo nabonye Satani akoroka nk'umuriro ava mu ijuru. Bindi majambo, iyaba ari ibintu byari byarabaye kera akwabo. Mende maja, iyo ni vizyo yara afise, ni chifuzo yara afise, ni kwa yara afise, ati, ibiri mbele, akari mbele karahinda, mwebge ni mwini ndire gusa. So, umwana amaze gusubiza guhungishwa kaja mu ijuru. Ageze mu ijuru, kwa se ku Mana no ku ntebe yayo ubwami. Wa mwagazi w'intama yasa n'uwishwe, twongera guca tubona mu gice cya gatanu. Somaye guhera mu gice cya kane guzamuka. Wa mwagazi w'intama arahungishijwe yasa n'uwishwe. Nuko guhungishwa yasa n'uwishwe. Amaze kugera mu ijuru, icyakurikiye ni ngwano. Yagwanije cya kiyoka aragikorora. Kuvuga umwanya wacu mu ijuru urabura. Niho haciye hatangura inama, noneho yahaye ububasha Kristo atangura kuganza, atangura noneho gushitsa ibimenyetso byose by'ibihe uko yari yarabivuze. No muri Mateo 24 mwongere musome ngo aho umubyimba hose ni ibinyaka bakabizorondane. Kuvuga yari yarabivuze ntivyari bintu byo kwifuzwa. Icyari cyiza kwari uko isi yemera bitaraba bibi. Ariko ya ntakundi. Rero nuko byategezwa kugenda. So rero uyu mugore niwe ndiko ndavuga. Turabona hano umwana amaze guhungishwa, igisato urumva cyashase gufata wa mugore, hariyo shengero cyashase gufata wa mugore. Umugore tubona ngo ku murongo wa 6 gishesha 12 ngo umugore ahungira mu bugararo. Icyo ni kimwe mu bugararo. Urumva mu bugararo, mugararo n'ahantu atabuzima buri buhari. Ngo umugore ahungira mu bugaragwa ahafise ahantu yateguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburireyo iminsi 260. Mu bugaragwa aho yateguriwe ubuhungiro kugira ngo ahagaburirwe iminsi 260. igihumbi n'amajana abiri na mirongo itandatu. Iyi ni indi langaje yo mu ijuru. Nicyo nashaka kuvuga uyu munsi. Iminsi igihumbi n'amajana abiri na mirongo itandatu. Mu kibanza cy'imyaka hari iminsi n'akantu gatonyi gusa kabaye inverse. Ni imyaka igihumbi n'amajana abiri na mirongo itandatu guhera inyuma yo kuzuka no gusubira mu ijuru vya Kristo. Imyaka igihumbi n'amajana abiri na mirongo itandatu uhereye ku kuzuka no gusubira mu ijuru vya Kristo. Rero ufashe ukongera ko imyaka Kristo yamaze, dufate imyaka mirongo itatu n'iyindi n'itatu. Nigeze kumva ko bashobora kuba batanguye no guharura amaze nk'imyaka inavutse gutyo. Soit mirongo itatu n'iyindi, reka dufate ijya kuba mirongo ine. Uyishize kuri iyi minsi imyaka igihumbi n'amajana abiri na mirongo itandatu, ucugwa neza mu kinjana cya cumi na kane. Kuko ucuronka imyaka igihumbi n'amajana abiri na mirongo icyenda n'iyindi, ni ukuvuga kugira winjire mu myaka igihumbi n'amajana atatu na. Ivyo bihurirana neza n'igihe na ya konfli ya y'umwami Filipo na Bonifasi agira umunani. Mu yandi majambo, c'est la fin, ariho hatanguye. Reka mbanze kwanza ngarukiriza tuje ku bindi. Iki kiringo nyene cy'imyaka igihumbi n'amajana abiri na mirongo itandatu cyangwa se igihumbi n'amajana abiri na mirongo itandatu cyongera kuvugwa kandi mu bundi buryo mu yindi langaje kode yo mu ijuru ku murongo wa cumi na kane w'iki gitabo nyine. Ku murongo wa cumi na kane igice cya cumi na kabiri mu byahishijwe Yohana hongera kuvugwa nk'igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Haravuga ngo umugore ahabwa amababa abiri y'inkukuma nini kugira ngo ahungire agurukire mu bugaragwa. Mu bugaragwa ni ahantu hatagira ubuzima, ibyo tuzobigarukako. Kugira ngo agurukire mu bugaragwa, ahantu hiwe ahagaburirirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Urumva, iyi myaka igihumbi n'amajana abiri na mirongo itandatu igabuyemo ibice bitatu. Hariho igice cya mbere, igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Reka tu extendinge gatonya, kuko turabona ikijana cya cumi na gatatu kiriko kirahera cyangwa giheze. Kuko mu kijana cya cumi na kane hacatangura bishasha, hatanguye imivurungano yashikanye, sinzi nimba novuga kugabanuka cyangwa gutituka k'ubutegetsi bw'i Roma, ubutegetsi bwa papa, aho habaye umwidegembyo w'imyizerere ariko y'abakristo, kuvuga abaporoti baravuka et tout consort. Igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Mutege amatwi neza hano. Igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Igihe ni periode y'imbere yuko umwami Constantino akizwa, yakira agakizwa, aba umukristo. Igihe icyo nicyo gihe abakristo bamaze batotezwa. Hanyuma ibihe ni kuva Constantino akijijwe gushika mu mpera z'ikinjana cya cumi, muri make gushika mu kinjana cya cumi na kane, ya myaka igihumbi. Ibihe ubiravye igihe cyamaze imyaka amajana ane ugereranije. Igihe cyamaze imyaka amajana ane. Ibihe byamaze imyaka igihumbi. Noneho dusha tubona ngo n'igice cy'igihe. N'igice cy'igihe. Turaza ku extendinga kubandanya kuvuga kuri ibi bintu, ariko mutega amatwi neza. N'igice cy'igihe. Igice cy'igihe hatanguye struggle mu gice cy'igi hatanguye struggle y'umwidegemvyo mu vyiyumviro vy'ibijanye no kwizera yagejeje isi kuma denomination menshi no kuvuga protestantisme ivuka bon mu kinjana cha 14 ya hatanguye movement tuzogaruka ko la fois prochaine ariko iyo movement muri uyu mwanya tuko turavuga ishengero reka tuvuga ishengero niho hatanguye ibintu icuka cyatanguye gututumba cyatumye inyuma y'imyaka 150 gusa mu gihe 1555 aho bita Augsburg gutyo hakoregwa amasezerano yuko bakwiye kureka kiramu umwe muri makakabikuru kwa vyumva akizera kwa vyumva kuko doctrine y'i Roma itari kugenda neza imyaka 155 iyo ngiye ku imyaka 100 gusa mu gihe 1648 amasezerano asinywa ku mugaragaro kuko guhera icyo gihe ayo masezerano yasinywa mu gihe 1558 mu bihugu by'Uburayi mu Budagi n'ahandi habaye ingwano ngo y'imyaka 180 yamaze iyo presque iyo myaka yose yamaze gusinywa ayo masezerano rero mu gihumbi 1558 niho hasinywe amasezerano ku mugaragaro ayo umupapa yari ariho icyo gihe Innocent ngiragira cumi sinibuka yavumye yavuze amajambo akomeye cyane avuma ayo masezerano kuko yari amasezerano aha uburenganzira abami bo mu isi kwihitiramo idini rya leta ubushaka agume kuri katolika agume Roma agumane na Roma za Espagne, Portugal n'ibindi gutyo agumane na Roma ubushaka abe mu reforme abe mu proti ubushaka ufite kila mtu na rwake umwami ni wazokuhitiramo imana asenga umwami ni wazokuhitiramo rero uyu mwidegemvyo w'idini dufate haye z'imyaka 200 inyuma y'ibihe rero ibi igihe cyamaze imyaka environ 400 hanyuma ibihe bimara imyaka environ 1000 ibihe no kuvuga ya Roma ibyo bita Holy Roman Empire kuvuga ya yanganje imyaka 1000 ishengero ariyo ryategeka atamwami y'imari tabizi atawakugwaho ritabizi ate ufite ate ibintu byose byakontrolwa na Roma n'igihe ubutegetsi bwa Roma nyezi na busenyukiye ishengera ahubwo ryagumye ariko ububasha bwaryo niho bwaduze risa nirifashe ikibanza ahubwo cha Kaisari papa aba umutegetsi ahambaye cyane rero igice cy'igihe cyamaze imyaka environ 200 uravye bica bikoinsida neza cyane ibihe byamaze environ imyaka 400 kuko ni mu 380 na ishengero nuvuga christianisme ibaye officiellement idini rukumbi byonyene by'abakristo nico gihe byatangariye idini byonyene gi Roma nukuvuga religion d'état officielle libayitegeko niho ryabaye itegeko mu 380 na bon rero urumva itegeko iyo ritowe habaho kurishira mu ngiro kugiye implementinga no kuri reinforcing kurishira mu ngiro umva izo mekanisme ya gufate ko imbere yuko ishengero riba itegeko ku muntu wari we wese ni gihe hanyuma ibihe imyaka 1000 n'igice cy'igihe rero igihe cyamaze environ 400 imyaka 400 ibihe bimara 1000 igice cy'igihe kimara environ imyaka 200 numva ni gice la moitié de 400 ans c'est 200 au fait, yeah, ça coïncide comme ça. Soit, il y a tous les avantages tu viens là-bas, dans ce comme vous êtes ahura, nez, dans ce comme vous êtes. So, imyaka igihumbi n'amajana abiri na mirongo itandatu yiswe iminsi igihumbi n'amajana abiri na mirongo itandatu umugore yateza kugaburirwa muri buriya bugaragwa ubugaragwa rero ako n'akandi kantu kandi ni yindi nkebuzo mu bugaragwa kubera iki yiswe mu bugaragwa tutumva ko mu bugaragwa na hantu hatagira ubuzima kandi turavye ya c'était à célébrer christianisme ishyigikiwe n'abakomeye n'abatware bo mwisi umwami w'umuroma ahishize hejuru ni gute haguma hitwa mu bugaragwa kandi aho arindigwa cha kiyoka ni satani why kubera iki mu bugaragwa en plus kubera iki twumva ubwo bugaragwa ubwo buhungiro yatezwe kubumaramo iyo myaka igihumbi amajana abiri na mirongo itandatu myandi majambo inyuma yaho yararekuwe kurekugwa naho yatanguye ufite umwidegembyo ubushikanwa ko no kwiganzura imyaka amajana abiri na mirongo igihumbi n'amajana abiri na mirongo itandatu yari mu kuboko ariko noneho igice cy'igihe yakimaze aharanira ukwigenga kwiwe bon uwo mugore ishengero nyakuri kuko bon imbere y'uko tunabandanya mu mwidegembyo wo kwizera niho umugeni wa Kristo ategura niho aserukira kuko niho arongera uburenganzira bwo kubaho uko ashaka bon soit reka turabe tubandanye gatonyi reka tujye muri Danieli turabona ngo ya yari ufite yari mu bugaragwa ahantu mu yandi majambo yari ahantu ata ya ni mu bugaragwa mu buhungiro urumva mu buhungiro ni mu buhungiro mu buhungiro si wanyu mu buhungiro ni mu buhungiro yari ahantu agaburirirwa arindigwa cha kiyoka ari protege rero hano mu yandi majambo nimba tubivuze uko yararinzwe n'umwami w'umuroma ariko noneho reka turabe hano muri Danieli icyo havuga kuri iyo myaka igihumbi n'amajana abiri na mirongo itandatu bon reka dufate igihe ibihe igice cy'ibi icyo hano muri Danieli igice cy'indwi havuga No. Danieli amaze kwerekwa nawe muri version yiwe Imana ishatse kumubwiriramo bimwe yari yahishuriye umwami Nebukadineza yamweretse cya gishushanyo ubwami bwa kane ariko ubwami bw'abaroma nyine nawe bwateye ubwoba Danieli uko yabonye ari igikoko giteye ubwoba gifite amenyo manini y'ivyuma ubwami bw'icyuma kandi iyo mihaha y'ivyuma nyine iyo amenyo y'ivyuma binini ngo niyo cyataguza amahanga bon mwisomere igice cy'indwi sindagisoma cyose hano ndasoma gusa kuri iyi periode iri shengero ryaciyemo kuva Kristo asubiye mu ijuru kugeza igihe runaka bon wa muntu waraheje kumusobanura kumuhishurira ibyo Danieli yaramwegereye aramubaza ati ndashaka umbwire ibya kiriya gikoko cyakane ku murongo wa mirongo ibiri na gatanu ariko aramubwira iby'icyo gikoko cya kane ngo isumba byose azoyavuga urumva ni umwami wa kane ngo isumba byose azoyavuga ko amajambo y'agatituro kandi azocobogoza abera b'isumba byose ni umwami wa kane ari we Roma azocobogoza abera b'isumba byose azoja imigabo yo guhindura ibihe n'ibyagezwe kandi bazorekegwa mu maboko yiwe urumva abera bisumba byose kandi bazorekegwa mu maboko yiwe kugeza ahigihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizorangirira bizoshirira ariko imanza zizoshingwa bamwake ingoma yiwe bayikombore bayihenebereze gushitsa ku muhero kandi ubwami n'inganje n'ubukuru bw'ubwami bwose buri muri muri munsi y'ijuru hose bizogabigwa ubwoko bw'abera bisumba byose ubwami bwayo n'ubwami n'ubwami buzokwamaho kandi abami bose bazoyikorera bayumvire. So azocobogoza abera bisumba byose ku murongo wa 25 azocobogoza abera bisumba byose kandi bazorekigwa mu maboko yiwe kugeza ahigihe ibihe n'igice cy'igihe bizoshirira. Iyo mvugo igihe ibihe n'igice cy'igihe twayibonye mu byanjye ya Yohana igice cya 12 twamaze kubisobanura bazorekegwa mu maboko yiwe rero panda iyo periode yose imbere y'uko Constantino akizwa n'inyuma yaho na Strago bazoba bari mu kuboko kwa Roma kuko n'igihe Roma dufate ibya Kaisari ibyo abakaisari biviriye ni nkaho papa yaciye abari we aba Kaisari niwe yabaye Kaisari niwe yambaye ya ngofero maximo pontifex maximus niwe yabaye Kaisari kandi niwe yategeka isi nicyo cyatumye Innocent mu 1648 ashavura cyane akavuga ariya majambo avuma ayo masezerano basinye hari nuko yaramwase ububasha bwose. So rero gushika mu 1648 abera ubwoko bw'abera aha rero mushe mwongera kandi musubize ubwenge inyuma bavuza abera niho bavuze uruvyaro rwa Aburahamu mu maraso babavuze uruvyaro rwa Aburahamu mu isezerano kuvuga abemera izina Mesiya abemera izina Kristo. So rero abera muri icyo 1648 bari bara ba Kristo icyo gihe hari n'abayuda benshi bari barakijijwe. Bazorekegwa mu maboko yiwe gushika aho igihe ibihe n'igice cy'igihe kizoherera kuva imyaka 400 yo gutoteza abakristu canke christianisme iri insignifiant n'imyaka 1000 ibihe imyaka 400 n'igihe imyaka 1000 ibihe na ya myaka environ 200 yashikanye neza neza ijengero ku bwigenge igice cy'igihe igihe ibihe igice cy'igihe ibihe biheze ishengero ryatanguye kwicira inzira gusohoka umva imyaka y'igihe ntirimo mu 1260 imyaka 1260 ya ryarisumize no kuvuga ryarategekwa ubwa mbere rihamwa hamwe ubwa kabiri ryafashwe en possession mwendi majambo sizirimba novuga ngo atajambo rifise ivyo nzobigaruka ko neza kuko tuvuga ngo ishengero n'iryo ryategeka Kristo yarashizwe hejuru ariko none ubutse ko tuvuga ngo nta jambo ishengero ryari rifise tuzobigaruka bon urongera kandi ukabona aya majambo muri Daniel nyene igishushanyo cha Daniel igice cya 12 ku murongo umurongo w'indwi ya umurongo w'indwi aravuga ngo numva arahira ibaho ibihe bitazoshira yuko bizomara igihe ibihe n'igice cy'iki ofete Daniel yarababajwe n'ubwoko bwiwe ibaburoni yari kwasengera ubwoko bwiwe ariko Imana iza kumwereka ko ya ofete vision yiwe vision Imana ifise kuri Israeli irenze ubwoko bwa Israeli n'ubwami bwa Israeli it's beyond yari kumwereka ivyo mu gihe cy'abaroma kandi abo mu gihe cy'abaroma icyo gihe no kuba abakristo ntacyo bari bafise bapfana n'abayuda b'icyo gihe abari bababaje Daniel bo iyo ni indi suje nayo tuzogaruka ariko ya urabona iyi mvugo igangaje kode igihe ibihe n'igice cy'igihe ivuzwe henshi cyane muri bibiliya kuvuga rero sizinimba novuga ngo kubundabunda kwishengero kwaheranye n'igice cy'igihe igice cy'igihe guhera mu 1648 niho kubundabunda kwishengero kubasumi kwishengero kwahereye ya nibivuze ko ingorane zaheze kwishengero kandi ya uyu munsi iyo ni introduction tuzobigaruka ko navuze iki n'icigwa kirekire cyane tuzobigaruka ko muzobitahura neza tuzobandanya tuganira kuri inkoni y'icuma noneho ubu turiko turaraba ishengero mu gihe cy'inkoni y'icuma igihe ibihe n'igice cy'igihe igihe n'ibihe n'imyaka 1260 ibihe ya igihe n'ibihe n'imyaka 1260 wongeye ko imyaka Kristo yamaze uko bitangurana no ishingiro umva kuja guhunga bitangurana no n'umwana ahungishijwe agasubira mu ijuru kuvuga ni nyuma ya Kristo neza rero uyongeye ko imyaka ija kuba 40 Kristo yaramaze mu isi numva ucuja mu kinjana cha ni kinjana cha 13 kiba giheze tutangura ni kinjana cha 14 reka benda bagejeje ayo mube muradijera mubanze momo ya igifu estoma yanyu umushishishi to wanyu spirituel ubanze uburasya ivyo kwanza imbere yuko tuzobigaruka ko tukabinoganza neza iyo ni introduction bo nimube murahekenya kwanza ivyo mube muravyumviriza muhezagigwe ndabakunda kandi tugumane.